Ebulungula College ikwilali yakwa Folokwe. Sesikolo singabhatalisiyo esiqala kubanga leshumi ukuya kweleshumi elinambini. Sinenkqubo yezakhono noshishino. Sezingca ngempumelelo sikwanika imfundo yexabiso kubo bonke abafundi kwilali yaseXhorha Mouth. Sikholwa ukuba wonke ubani ufunde imfundo ngoko ke samkela wonke umfundi. Izifundo zethu ziquka ezi: Business Studies, Physical Sciences, Agriculture, Life Sciences, Life Orientation, English, isiXhosa ne-Mathematics. Izifundo zethu zakhono noshishino zinika ithuba lokusebenza kwezolimo, imfundo yesiseko yabantwana, e-learning, ulungiselelo lwamashishini ezempilo nemisebenzi yezandla. Eliphulo likwanika abafundi ithuba lokufunda ukuqhuba. Sine-laboratory enobuchwepheshe, iphulo le-e-learning program, ithala leencwadi, iziko lekhompyutha apho siphucula indlela yokufunda. Sikwanayo nekwayara yomculo, imbaleki, ibhola yomnyazi, ibhola ephoswayo kunye nekhatywayo. Abafundi bafunda phantsi kwenkathalo nenkxaso. Umfundi ngamnye uneencwadi zakhe nezinye izixhobo ezimncedisa ukuba aphumelele. Zingca ngeetitshala eziwuthandayo umsebenzi wazo nezikhathala kakhulu ngabafundi. Ebulungula College siwagcina emancinci amagumbi wokufundela ukuqinisekisa ukuba wonke umfundi ufumane ukuhoywa, ukuqonda nokubuza imibuzo ngokukhululekileyo. Akuvumelekanga ukubethwa kwabafundi. Abafundi bethu kufuneka bazive bekhuselekile logama besesikolweni. Akufunda ukhule ulambile. Ngoko ke umfundi ngamnye utya izidlo ezibini ezishushu yonke imihla. Sikwandwendelwa yi-health point rhoqo uqinisekisa ukuba abafundi bafumana iinkonzo zempilo. Ebulungula College yinxalenye yamaphulo angenangeniso ebulungula incubator. Urhulumento luqinisekisa ukuba isikolo sethu sihamba kakuhle. Isikolo sethu asibhatalisi, sisusa umthwalo wokufundisa kwiintsapho. Yibayinxalenye yeBulungula College, funa isikolo namhlanje sakhe inkokheli zesizwe ngobuntu.